Nō reira, he maha ngā mātanga mātauranga o tēnei whenua e tino whakaheana, e tino tātāna i te pūrongo kua puta ake nei i te tari arotake mātauranga. E kiana aha koa te nui ake o te ako a ngā tauira o ngā kura i tēnei whenua i ngā kōrero mō te hītori o konei, he iti ake tā rātou ako i ngā kōrero mō ngā take nui o te wā i puta noa i te ao i tēnei wā nei. Nā, ko tahi tau anake te kaupapa whakaako hītori Aotearoa ki ngā kura e ora ana i te mata o tēnei whenua. Ā, me mātua whai e ngā tauira o te tau tua iwa me te tau tua ngahuru. Kia te huri ake tātou ki ngā whakamārama a Moana Makapeluli.
Hei tā tētahi rangahau hou, kei te kaha ke ngā tauira ako, e pāna ki tō rātou hītori. Engari hei tā teri puata nā te tari arotake mā tauranga, kei te tā me ngā kaupapa arohe i ngā kaupapa āmotu me ngā kaupapa o te ao.
Rua rau mā iwa tau, te pakeke o te punaha mā tauranga, Pākehā, i Aotearoa. Mō aua rua rau mā iwa tau, ko whāngai mai, ko whāngai mai, te hītori o te ao Pākehā.
Ka whai tēnei te kotahi tau noa no te whakapūmautanga o ngā hītori o Aotearoa ki roto i ngā akomanga. E ai ki a Rāwiri Wright o te runanga nui o ngā kura kaupapa, he moa take teri puata.
Ka re no, ka re no kia whai wā ki kia kite i ngā tino hua o te, te whakaunga mai, ka re no kia titia rawatia. Ki roto i te marautanga, ki roto i ngā akoranga.
E ai hoki ki te ripoata i ratarata nui ngā kaiako ngā mātua me ngā tamariki ki ngā akoranga hou, e pāna ki ngā hītori o Aotearoa. Ahakoa te nui o te eke, te rātonunga uauatanga mō ngā kaiako ki te whakarite rautaki.
And that's, I guess, what we have been saying from the start, that, you know, these topics and these histories, and particularly local histories, are something that need further resourcing.
He kaupapa nui ki te tauira o mua o Ōtorohanga, Leah Bell. I te tau 1995, tuku pētihana ia ki te whare pāre mata mō tētahi rā whakamaumahara i ngā raupatu whenua.
It is a cop-out to say that local histories cannot teach about global context and economic context, because I think that shows their lack of perception of what history is.
E ai ki te tari arotake kia te karere e pōhiri ana i ngā mahi a ngā kura ki te whakaako i ngā hītori o Aotearoa. Engari e tono ana rātou kia mārama ake tō rātou hiahia kia tika ai te whakaako i ngā marau. Hei tā nā hinara me te Party Act, he whakatikatika nui kei te haere.
Koenei mahi Act a nā hinara, he momo kaikiri anō.
He take Māori anō kei raro i te pūtū o te kāwanatanga. Moana Makapeluli, te karere.